Juma mokalo ne warango moko kuom midhiero ma nyithindo modak e chuny bombe kalie. Achiel kachiel juma ni wabiro rango moko kuom paro ma oganda mathoth nigodo e wi nyithindo modak e chuny bombe. Ei boma ma Kisumu kuom ranyisi, ji mathoth oseneno kendo oseromo kod street children to thothgi osekao chung' ma nyakonchiel e wi nyithindogi kapok gitimo nonro moro amora. Thoth rowere modak e chuny bombe kinde duto riambo kata tamore yango gundgi kaachiel gi gimomiyo gidak e chuny boma mar mondo mi giyud kony kowuok kuom Samaria wema kaachiel kod oganda mamoko. Miriambo makamagi ei boma ma Kisumu kae osemiyo ji osebedo koda paro moko maricho e wi gimomiyo roweregi odak e chuny bombe. Wach mokwongo en ni kinde duto ji paroga ni rowere modak e chuny bombe onge jonyuol kaachiel koda familia. Adiera mantie en ni moko kuom roweregi gin total orphans kata jonyuolgi duto te osewito ngimagi. Ka moko to samoro osewito mana baba kende, moko bende seche moko osewito mana mama kende. E boma ma Kisumu, mana 5 kuom rowere 370 kod 50 kende onge familia kaachiel kod kar dak kata ot. 4 kuom roweregi kao kindegi mathoth e rumen, gino mamiyo wigi wil kod gondgi. Moko kuom roweregi wachore ni nikod ang'ol mopogore opogore, gino mamiyo ok ginyal yango kuonde mabende giaye. Wach mar ariyo en ni ji paroga ni rowere modak e chuny bombe, familia maggi wuok e chuny boma kanyo kata street families. Adieri mantie en ni gie kinde ni onge street families modak e chuny boma ni ma Kisumu. Tiende ni onge jomadongo modak kod nyithindgi e chuny boma ma Kisumu. Nonro mosetim kuom kinde mokalo yango ni e boma ma Kisumu, rowere ema odak e chuny boma ni to ok gidak kod familia maggi e chuny boma kae. Paro mar adek mathoth ji paroga e wi rowere modak e chuny bombe en ni roweregi onge koda utegi. Adiera mar wach en ni e 98% kuom rowere modak e chuny boma ma Kisumu, 2% mag nyithindogi nonro yango ni gin koda udi kaachiel kod wede mangima. Nitiere rowere mathoth ma oseduoki nyaka utegi. Wach mar ang'wen ma ji paroga e wi rowere modak e chuny bombe en ni dhier kata dho ombogo yango ni poverty ema nomiyo roweregi oringo odhi odak e chuny boma. Mano ok en adier kata matin. Moko kuom roweregi samoro owuok e familia mochano. Dhier ok en gima nyalo miyo rawera owuogi kendo oring odhi odagi e chuny boma. Ji mathoth paroga ni kwan mag rowere modak e chuny boma medore kinde duto. E higa 2019, 80% kata kwan mag rowere modak e chuny boma nomedore matin e higa mar 2018. Mano en nonro mane otim e boma ma Kisumu. Oganda paroga ni rowere modak e chuny boma ma Kisumu kae owuok mana e chuny boma ma Kisumu. Adiera mar wach en ni ok giwuog e chuny boma, to giwuok kuonde mopogore opogore. Kuom ranyisi, e kaunti ma Siaya, nitiere 17%. Kisumu Rural, 25%. Kakamega, 14%. Vihiga, 8%. Homa Bay County, 8%. Kisumu County kata Kisumu Town, 6%. Nairobi County, 4%. Busia County, 4%. Nakuru County, 4%. Migori County, 3%. Nyamira County, 1%. Bungoma County, 1%. Kericho County, 1%. E counties mamoko, gin 4% kende. Nyithindo gin gwe, kendo nyithindo modak e chuny bombe ok gin nyithindo maricho. Tudi koda kendo juma manyien, kama wabiro rango matut e wi nyithindo modak e chuny bombe. Ne nyakalondo mar Victoria, nyinga Nelly Achieng' Ndime.